prin sangă. Ifili kuntanshi ine shishibe ine njikalila fie muli mwe Yesu nango pinsange ine shatine ni mwe mwai katilila umwe owani ifili kuntanshi
ifili kuntanshi ine shishibe ine njikalila fie
nangu pinsange,
nangu pinsange, ineshatine, ni mwe mwai katilila, umwe owani.
Ifili kuntanshi, ineshishibe, inenjikalila fie, muli mwe Yesu. Nangu pinsange, ineshatine, ni mwe mwai katilila umwe owani ifili kuntanshi
ifili kuntanshi ine shishibe ine njikalila fie muli mwe Yesu
nangu pinsange
nangu pinsange ine shatine ni mwe mwai katilila umwe owani.
Kumona kasuba kalelo te kumakayandi nikuluselwenu mwe chibinda wa mweo ukupemo mwela walelo te kumakayandi nikuluselwenu mwe chibinda wa mweo ifili kuntanshi
ifili kuntanshi ine shishibe ine njikalila fie muli mwe Yesu
nangu pinsange
nangu pinsange ine shatine ni mwe mwai katilila umwe owandi
amalwele twalwele na banandi taba polele lelo ine nalipola ni mwe chibinda wa mweo ama sanso twalimo na banandi taba pusuike lelo ine nalipusukani mwe chibinda wa mweo ifili kuntanshi
ifili kuntanshi ine shishibe ine njikalila fie muli mwe Yesu
nangu pinsange
nangu pinsange ine shatine ni mwe mwai katilila umwe owani.
Ati nangu pinsange, ati nangu pinsange. Ilelo ndina maka bambi na balwala ndina kuno kuchalichi ndeimba no kushana echo mfuile na mutotela chibinda wa bugumbo te kumakayani awe ati ifili kuntanshi
ifili kuntanshi ine shishibe ine njikalila fie muli mwe Yesu
nangu pinsange
nangu pinsange ine shatine ni mwe mwai katilila umwe owandi
ngafilia mwambi katata ngachibinda wana mashonse efyo no mwe owandi waba ngafilia
ngafilia mwambi katata ngachibinda wana mashonse efyo no mwe owandi waba mumindo yenu
ngafilia mwambi katata ngachibinda wana mashonse efyo no mwe owandi waba ngafilia
ngafilia mwambi katata ngachibinda wana mashonse efyo no mwe owandi waba.
Gafilia
Gafilia mwambika tata Gachibinda wanda mashose Ezo no mweo wanji Waba Mubito
yenu Ufayowe
Ufayowe Uchitwe pamweo wanji
Ufayowe
Ufayowenu Uchitwe pamweo wanji
Ufayowe
Ufayowenu Uchitwe pamweo wanji
Ufayowe
Uchitwe pamweo wanji
Itili kuntanshi Ine nshishibe Ine njikalila fie Mulimwe Yesu